Awufumile ukuthi mina nawe esixolelene Awufumile ukuthi mina nawe esibuyelene Awangiyathanda love me Awangiyasifelanga we Awufumile ukuthi mina nawe esibuyelene Awufumile ukuthi mina nawe esixolelene
Senzi mistakes ona sotwa ngiyazi ukukulungulula bina uthando lami vele mina sengipha I'll be nandisoli bethe choko uthando lukhulu bethe choko I mean that bethe choko inti I call it choko inti I bethe choko I bethe choko I bethe choko yeah I tell you I bethe choko I bethe choko yeah I tell you
Calibiano, la Calibiano.